Kwisoko kwisoko ni kiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Inyuma yo gushiraho ibwirizwa gerekeye kunagura intahe yo kumugina, umukuru w'igihugu aheruka gusinya itegeko rijanye n'ingene abagize iyo ntahe yo kumugina bazotogwa. Bamwe mu banyagihugu ariko bafite amakenga yuko ugo rwego rushasha ruzoharanira inyungu z'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 2021 nyandagaro mu 2021 turagaruka kuri iryo tegeko ryo kuwa 2009 mukakaro. Kumwe n'umushinga ntahe Emmanuel Nkengurutse, muri kumwe na Emile Nibasumba, ndabahaye ikaze. Abanyagihugu baba ku mutumba cyanke muri quartier bakwije imyaka yo gutora nibo bazotora abagize intahe yo kumugina 15 nkuko bitegekanywa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa 2009 mukakaro rishinga ingene bazotogwa. Ukubona abo biswa bahuza basa n'abazoba basubiriye abashinga ntahe birateye amakenga umushinga ntahe Emmanuel Nkengurutse.
Nana ko nyene rufise ingorane zivuye ku bihe igihugu kirimwo. Urwego rw'abashinga ntahe cyane cyane intahe yo kumugina nibwo rwari rusigaye rwizewe n'igihugu cyose, kuko nk'uko abashinga ntahe bo nyene babyivugira, rutavugira muvumbi ku muvumba. Abashinga ntahe bakoresha ukuri bagana gusasakaza ubutungane n'umubano mu bantu. Izi mpinduka rero leta iri kirazana ni ukumenya neza ibibazo zije gukemura n'ibi mbendo nivyo bibazo vyokemugwa no gusubira hamwe abitwa bashinga ntahe batowe mu matora intwaro ya CNDD-FDD imenyeye gukoresha. Hovamwo iki kizima co kwizegwa kigatunganiriza abarundi? Mbega abashinga ntahe bonyene barabajijwe ko ivyo bintu ingene vyogenda, ko nzirikana bafise inzego hose mu gihugu basanzwemwo basasamwo? Abanyagihugu bubu barabajije.
Abanyagihugu batari bake bavuga ko bavyumvise uko ku maradio ko batigeze babazwa. Ingingo ya gatatu y'itegeko ry'umukuru w'igihugu ivuga ko witoza abari umurundi afise n'imiburiburi imyaka 35 ari imvuga kuri kandi agendera ubutungane ngo abakandi yiyubahiriza akitwararika n'ibyo ajejwe kandi ngo atagira ahahengamiye ashobora guheba inyungu ziwe bwite ku neza ya bose. Kuri mikro ya bagenzi bacu ba Radio Inzamba na Television Renaissance, umushinga ntahe Emmanuel Nkengurutse wewe yavuze ko ategwa amakenga n'ingene batabuza abari mu nzego z'imigambwe kwitoza.
Intahe yo kumugina ni umutima w'igihugu cy'u Burundi mu byerekeye ubutungane n'umubano mwiza mu bantu, cyane cyane ruguru mu gihugu. Leta rero kuvyivangamwo igiye gusukamwo politiki ya politiki iriko irakora y'akarenganyo n'ivangura mu mibano ya misi yose y'abarundi. Ivyo jewe nivyo nibaza. Wiweje n'ingene abazoja kwitoza abaribo ntibanabuza ko abari mu nzego z'imigambwe baja kwitoza baba bakandida. Ni ukuvuga ko uzosanga ubwo rwego rw'imitumba rwitwa ko rukeneye gutunganiriza abantu bose. Bose rero kuko hajamwo abantu bose mu migambwe n'abatarimwo abagore abaki bose. Ubwo uzosanga rero huziyemwo aba-CNDD-FDD baheze bakurize bwa butungane bwa ngondagonde bwabo mu bantu. Kuko niko jewe mfite ubwoba hamwe bitobari ivyo byobari byiza. Bigitangura leta yari yavuze ko igiye kunagura intahe kumugina, mbega abo botogwa bazobara abakozi ba leta canke leta izobahemba? Mbe imaze kubahemba ntizobategeka ivyo bakora nkuko tubibona ubu mu bacamanza bake bake.
Umushinga ntahe Emmanuel Nkengurutse ahanura leta kwitondera ibijanye n'intahe yo kumugina.
Ibi bintu rero twahanura leta ko yovyitondera ikavyitondera cyane, kuko ntibijanye n'akarangamutima k'abarundi mu byerekeye ubutungane n'umubano mu mihana. Harya abantu babana mu mihano mu kibano ku mitumba baryana batumvikana, ntivyo bavyiza. Umuntu yobasukamo kirya cuka kiri mu banyayipolitike bo hejuru bigava bikaja mu mitumba yose, aho nta mahoro yosura kubaho mu gihugu. Rero leta ibintu vyitondere ivugane n'abantu bose, abashinga ntahe barafise urwego bavugiramwo aho ku mitumba nabo nyene bavugemwo, hama barabe uburyo bwiza ahubwo bufasha gusanura uwo muco w'ikirundi umuco wari watumye mu Burundi hataba umuryano haba ubutungane hakaba ubumwe hakaba umubano mwiza hakaba urukundo mbere n'amasezerano ya Arusha yaravuze yuko ubwo rwego rw'ubushingantahe busubira bugafashwa bugakora neza ariko bukurikije akarangamutima kabwo atari igikoresho cya leta canke cy'imigambwe ari nk'urwego rwigenga kuko ikintu cyose gitanga ubutungane kigomba kwigenga ntikuje mu kwaha kwa politiki cyangwa kuyindi migwi yose
abagize intahe yo ku Mugina bakaba bafite umurimo nyamukuru wo kumvikanisha abafitaniye amatati ibwirizwa rinagura intahe yo ku Mugina ryo kuwa 2023 nzero uwo mwaka rikaba rivuga ko badahemberwa uwo murimo ariko ko bahabwa agashiruka bute aha kabari naho ikiganiro ku isoko cy'uno munsi kigarukiye mwari kumwe na Emile Nibasumba naho ubutaha
cyari kiganiro ku isoko.